mu Burundi ntara ya Kayanza numva ko ufite ikibazo cya mbere ni ugutunganya isi ndimwa. Tubyerekana ni intara zimaze iminsi ziza kurahura ubwenge kugira ngo barabe ingene turiko turategura neza isi ndimwa. Hatanguye intara ya Bubanza, harakurikira intara ya Karusi, harakurikira intara ya Rumonge, ubuvuba haheruka intara ya Muramvya. None ubu turategura urundi rugendo intara ya Cankuzo nayo yaradusabye kuko isanga ifite amatongo mugabo nubwo ifite amatongo manini atatunganjwe neza nabo tuko turavugana kugira ngo nabo bazoze kurahura ubwenge barabe ingene mu Kayanza tumaze kubikora neza. Komune ya Murutato n'intara ya Karuriro mu gihugu cyose imaze gutegurwa neza cyane nubwo ifite imisozi yananye cyane mugabo niyo ya mbere mu gutunganywa neza. Ibyo rero ni icyubahiro turabishima cyane kuko ni mu mwaduteye akamo kugira ngo tuje ku kivi. Murabona ahantu nzi uko turakora hahora ari ishyamba ry'ibiti, ariko mwaratubwiye muti ahantu hose hari ibyatsi bitaribwa tubikureho tuhashyire ibyatsi biribwa.
Indongozi dushaka ni indongozi itanga intumbero abenegihugu bakurikira kugira bagire ubuzima bwiza. Aho bukera izo hari intara ya Butanyerera nk'ubu mwamumaze mwaratanguye guharura muti tweni mu myaka ingahe tuzovuga ko ari intara yifashe. Aha narakunze ingene bariko baripanga aha mu Kayanza mwebwe mwipanga hakiri kare murazi kubona ibintu bitaranashika mu Kayanza bwarahezeje kwipanga ku mamiliyaridi y'amavoka byerekana imbona kazoza eshi ntara zose zoziragira gutyo. Umwasi wa mbere abarundi duhurije ko n'umwasi yitwa ubukene nta wundi hari wundi muzi ubukene. Kugira tugwane n'ubukene nta kindi atari gukora gusa. Nyarenze ejo twagiye kuraba umuntu yatanguye mu 2022 niho yatanguye n'inka imwe twasanze afise inka 50 ejo inka 50 yatanguye mu 2022 dusanga ariko arubaka ishure iwe ngo ry'uburinzi n'ubworozi iwe aho yifite amashuri atanuga mugakumva ati ubu ngirangira ishure ahaba bose bugaha bazohora baza kwiga ko uburinzi n'ubworozi kuko ndabonye aho itunga riva mwahora muvuga ngo abo mu rutoki ubu mu rutoki niho hari amahera. Ubu abafunksionere n'aboro ntavyo kuja hirya no hino kera mwari muzi ngo ni mwebwe batunzi ngo bariya nibanyarucari ngo hariya mu rutoki ha aho bukera twese tuzopfa mu Jombora twiruka tuduga y'amaherari kuko namwe mukumanuka mwamanutse mukurikira amahera kare baca bayigugira ko ubu acasubira kuduga nico yituma mubara muri komaratera imbere none ifumbire leta iri hamwanga. Erekani kujya yera mahera bagarutse ifumbire igacigaruka eh mwari munsi iterambere bavago rigarutse wawe ucukoresha umutahe muto ugaca wunguka aho rero bamanutse muze murabe uzosanga numushoferi numuboyi numuyaya taxi vero taxi moto umukomisiyoneri umuvunjayi mwese bo bari bujubura umukarani nubwenge tutaramenya neza ubu uri mu hegitare y'ibiraya nangahe arabuze miliyoni 30 mu hegitare y'ibiraya wimbuye bike ni toni 16 igihumbi ku kilo rumba ni biro 16,000 kugwiza igihumbi aho navuze biki shaje mbwira umufunksionera azoronka imiliyoni 10 ryare mugabo muri mwiwe ubi miliyoni 10 araziharura gukira kandi rero ahavuye ajya amahera mu mwaka uzava yandi nyene ya yandi nayo waronka ntucakoresha undi mugambi uri gukora umugambi nawe uzokwinjiza andi mahera ya yandi hamwe yava amwe ya mbere agumaza ukora uhundi mugambi mu myaka itarenga 3 usanga wagiye wateye imbere shetani rahisha guhenda ikwereka amahera itakweretse yava wewe ukagenda rero bamwe bamanuka ibujumbura ngo bage guhiga amahera uzurabe uwo muboyi arindira amahera kwande kumukozi wa leta umushoferi arindiriye kunguruza nde uvuye ku kazi akorera leta amuhemba amahera kuye he mu kigega cya leta bose burya abagiye ubujumbura bagiye kurya ikigega cya leta gikasitse rero kikaduga ruguru rero ndababwire tugasabikanya twese yaciye aba make mu gisagara amahera aciye aba make kubera iki kare yose yariribwa mu gisagara cya bujumbura none ubu intara zose zirayasabikanya none gasha hamwe bujumbura wumva bakwigwa mwumva bakwigwa none bareka kwidoga gute ico bagiye kurondera batakirose mbega iyo leta nayo amaheri yakura hehe tubaze twumvikane ico gihe cya leta kuko ibindi ko ndabivuga mbwire cyane cyane mwebwe abize kuko umenga mu byo twize yuko umenga hariho igisosiyete cyitwa leta gifise irobine isese kamwe amahera iyo leta yoyo ayo maheri yakura he amahera ava mu bikogwa vya bene gihugu badakoze leta ntipfirose hera ndabakarero gatoya abo bidoga ngo ari ku bubukene tuzovamwa gute mu misezera yaratunze kwa twereka aho yahombeye duce tusubira kuhavyura Uza wumva umuntu avuze ngo none ngo iki kibazo cy'ama devise yahora vahe harura ravyimvira aho yava ngo tuje kuhavoma ayo ma devise muvuga mwagwiza tunga mwe mu vyumve yava mu gusega umuntu rero yaduha ayo mahera yaducukije ni mu mukomera amashyi